kulunkulu akulonde ukusisa ukubaleni kufanele sicela kwenu ukusubscribe no empelin angithi ukulike le video namanye amavideo khona inamba bese isenza kuphela ukungifonela ongasenza ku WhatsApp ungayisinga ma SMS ungifonela ngo 9 ekuseni ngo 5 ntambama umlando le channel monga yena ungayisenza nabo ungangifonele okunye ukubaleni uma ungifonela ungangibuza igama sibhekela uvuyiseka Jesse 33 33 at Vuyiseka Jesse 33 33 uthi molo mfundisi ukuba kwisicathulo eziningi so uphuphela icathulo eziningi so umathi ziningi I don't know maybe ziwu 3 maybe ziwu 2 maybe ziwu 4 or ziwu 5 nake singakusho ngecathulo eziningi number 1 ngokujwayelekile uma uphuphela icathulo eziningi kuba uphawulubi nje uma ziningi ngoba lokho kuvama ukuthi kukhombe isifo kukhombe ukudlula komuntu emhlabeni kungalindelekile futhi lento ikhomba abantu suke bezohambe bezonihambela ukuthi nizohanjelwa abantu abaningi ngaba ke ngenxa yokufa komuntu noma ukudlula komuntu emhlabeni isikhathi esiningi 2 futhi kuyenzeka uma uphupha icathulini kube upholube uma ziningi nje usolikhomba ukuthi ke kungenzeka wena usebudlelaneni nabantu abangaphezulu woyedwa yabona 3 yenzeka futhi ngisale ubecothule iningi kuba uPaulube uma ziningi osuke libuye likhombe la ukuthi ngase mhlophe uyithola udidekile futhi kunzima ukuthi ukwazi ukukhetha umuntu oyedwa omthandayo kwabaningi esuke bekulandela ngaso sikhathi futhi komunye kenze ukuthi ubone icele iningane kunalabantu abaningi abasuke bemlandela bekhombisa interest kuye naye engasazi ukuthi ekhethe muphi phakathi kwalabantu laba abasuke bekhona yabo bekhombisa interest bekhombisa uthando bekhombisa ukufuna ukuba sebudlelaneni naye yabo 4 kodwa ke uma ubovile training siya sikhale nje ngoPaul uhle kwesinye isikhathi uma ziningi ngoba kwabanye lobuye lusho nje ukuthi usondelene noma uphila nenqwaba nje yabantu ona mazizinhle nje lezo zicathulo lezo futhi usondelene nabantu abaningi abahle mhlawumbe noma abaqotho yabona number 5 kuyabuye komunye kuyenza ufunisele ubigcathulini kube uphawu sifanele ngolwesi sikhathi mazizintsha futhi kungayibizayo yabona ngoba lokhu kungasho nje komunye ukuthi lindele indaba ezinhle lindele ukuthuthuka nokuphumelela noma ukuthola incebo enkulu ngenxa yosizo lwabanye abantu yabona siyabonga kakhulu besibhekela udaba lecathulo eyiningi.